Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuke lapha siphethe umbake lo mbange umbake wemidlalo eqela leKaizer Chiefs ke elandelayo okanye iKaizer Chiefs ke eza kuthi idlale baphulaphula pha ke kule nyanga futhi ke sifuna ni-jokes tokubala ke le midlalo imengolo hlobo ngoba ke uzothatha ukujonga usuke lapha ngomsi Kaizer Chiefs ibheka pha eKapa yodlala pha leqela ke leStellenbosch nje kuba niyazi ukubana ke lamaqela eka ahlangana kuqala pha kwiquarter finals ke ze M108 apho ke Kaizer Chiefs ke yaphumelela iphumelela pha kwipenalties iKaizer Chiefs ke kangithanda ukubana ke la umdlalo uphindelwe pha kula kwesa stadium seStellenbosch kanye ke kwikhaya ke leStellenbosch futhi ke neziphatha amandla zeStellenbosch nazo zichilo zathi no they support support umbono ke weKaizer Chiefs ngoba kwaphansi kwenzeka inkekele pha kwesa stadium home ground yabo bayithatha ke le game bayisapha eCape Town Stadium lapho ke sizawuqobisela khona esteam pha ngomso phansi kweDStv Premiership lo mdlalo lo udlalwa pha 3:30 ke baphlaphule mini eMalanga phaya ke eKapa eCape Town Stadium baphlaphule thini ipheke eminye ke imidlalo eqala leKaizer Chiefs zathi landele Kaizer Chiefs pha nge 9 ke kaOctober kushoko pha ngomso idlala pha neStellenbosch izicho pha nge-15 ka-October iKaizer Chiefs idlale pha ne-Chippa United pha ke nge-19 ka-October amakhosi ke adlala pha ne-TS Galaxy pha nge-23 ka-October iKaizer Chiefs idlala pha i-semifinal yesibini umlenze wesibini pha nekela ke lamaZulu pha e-Moses Mabhida Stadium ize pha ke nge-29 ka-October iKaizer Chiefs idlale pha ne-Orlando Pirates imidlalo ke le yeqela leKaizer Chiefs baphulaphula ezathi kamakhosi ke ayidlale ke kule nyanga bona ke le midlalo iKaizer Chiefs inophumelela ke okanye ke mithathu apha ke kule midlalo i-draw ke mhlambi ke oyi-1 okanye emibini iKaizer Chiefs ke ingazibona seyisendaweni ebanzi kakhulu endaweni enhle apha ke kwiDStv Premiership ngoba ke xa uthi uyabala kakuhle uyajongisisa iMamelodi Sundowns azishanga kakhulu ke ezitim njengoba pha ikhokhele ngu-1 futhi ke xa njengoba ingazudlala ke kule weekend Sundowns ijongene nemidlalo yeCAF ethetha ukuthi ezi team ke xa zinophumelela le midlalo yazo kule veki ingathi ibuye iSundowns pha ibe seyilingana nezi team pha ngepoints into ethetha ukuthi ke ngoku le league yalo nyaka okanye ke le league yale season awunoyikhomba into yokubana ke izawele kwele phicala ngoba ke azishananga kakhulu futhi neOrlando Pirates nayibona nekuthi ke iyaphakamisa neqela ke elisandofika pha kwaPSL ke iRichards Bay yo-2 abantu iyaphakamisa ngamandla cause ke ihleli phakathi number 2 sinqonelela into kubana ke bafana baka Arthur Zwane ngake bangaphumelela pha ngomso nabo bazibona sebengenile pha ku number 3 number 2 pha kusasa baphulapho nani ke khani ke ningene nesto kubana nivanjani ke ngale midlalo yeqela kule Kaizer Chiefs elizothi ke leyidlale ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizonothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.